ngo dusangire ijambo ry'Imana numvise nakunze kuvuga kuri ijambo riherekeza icivugo numvise ryaranyoheye cyane numva shatse kurivuga ko dusome mu gitabo cya mbere cy'abami jewe mu camunkundira mpere ku murongo wa gatatu haravuga ngo kandi Salomo yakunda uhoraho akagendera mu mabwirizwa ya se Dawidi mugabo yatangira ibimazi ahataramutse ku misozi akahonsereza imibavu bukeye umwami Salomo aja igibiyoni gutangirayo ibimazi kuko ariho hari hakuru ku handi hataramutse ku misozi nuko aturirira ku gicaniro cyaho ibimazi igihumbi kandi Salomo akiri igibiyoni uhoraho amwiyerekera mu ndoto mu ijoro nuko umwami Imana iramubarira iti nsaba icyo ugomba ndakiguhe Salomo arishura ati wagiriye neza cyane data umusabyi wawe Dawidi kuko yagendera imbere yawe mu byukuri no mu byukugororoka agutunganiye mu mutima wiwe kandi ukaba waramugereye kuzomugirira neza cyane nkuko ukamuha umwana wo kumusubirira ku nganji nkuko biri uyu munsi nuko none uhoraho mana yanje je umusabyi wawe wanyimitse mu gishingo cya data Dawidi ariko nkiri umwana muto sinzi iyo bijya niyo biva kandi je umusabyi wawe ndi hagati mu bantu bawe watoranije ihanga rihambaye ritoharurika canke ngo rimenywe ubwinshi bwaryo none rero je umusabyi wawe umu mutima w'ubwenge shobore gucira abantu bawe imanza menye gutandukanya ikibi n'iciza none ninde yoshobora gucira imanza irihanga ryawe rihambaye maze binezereza uhoraho yuko Salomo asabye ivyo Imana ibahezagire ngire ubuntu bwo gutangura kuvuga none nagomba kuvuga yuko twagiriwe ubuntu kuba hano twagiriwe ubuntu kuba hano muri no minsi kugira ngo dusome ubwenge numva nshaka kuvuga ku bwenge iri jambo ryankoze ku mutima kandi ryari jambo nyakwigendera yakunda cyane yakunda gose yapfuye yanarivuze mbere ni naryo jambo yifuza ko rizokora muri uku kwezi nyene kumunani ryari jambo riri muri we numvise rero no rivuga ko gato ubwenge twaje kurondera ubwenge iyi minsi nagira ndagusabe wewe uzogirirwa ubuntu bwo kuba hano naho bitona kunda kugaruka ejo canke hijya yejo ariko uzoburi nabandi banyumva batari hano nagira ndabasabe kugira ngo umuntu wese yifuze kugira ubwenge buva ku mana abahambaye barakeneye ubwenge mu bahambaye aho niho harimwo n'umwami abaganza igihugu n'umwami wacu arakeneye ubwenge ibi rero tubibonera hana Salomo yarabaye umwami ariko yumva ntiyobishobora yumva ntiyomenya iyo bijya n'iyo biva ataronse ubwenge abantu bose ku nzego zose barakeneye ubwenge n'abana bato barakeneye ubwenge banyokuru bakeneye gusazana ubwenge abasokuru bacu bakeneye gusazana ubwenge aboro barakeneye ubwenge abahambaye barakeneye ubwenge twese turakeneye ubwenge twese uko turi hano rero na uhava avuga ngo iri jambo ntiri muraba twese riraturaba turi hano rero muri no minsi ndasavye ntuzoba umuhombe ariko izotubera iminsi yo kuvoma ubwenge yo kurondera ubwenge yo kuririra ubwenge dusaba Imana ubwenge uyu mwami Salomo Bibiliya yatubwiye ngaha hantu nahereye gusoma. Havuze ngo kandi Salomo yakunda uhoraho akagendera mu mabwirizwa ya se Dawidi nibwo buzima niko yarabayeho. Amaze kwimikwa ngo abe umwami. naho nyene yaracyubaha uhoraho akamukunda akagendera mu mabwirizwa ya se Dawidi. Hanyuma amaze kwimikwa araraba asanga igikogwa hawe nticyoroshe kirakomeye, ahabwa kurongora abantu. We yavuze ngo uhoraho je umusabyi wawe umpaye kurongora ihanga rihambaye, abantu bawe witoranirije, abantu bawe wiharije ihanga rihambaye. Dawidi ikintu cya mbere kugira ngo ashobore gusaba ubwo bwenge nawe ukeneye na jewe nkeneye, yarubaha uhoraho akamukunda akagendera mu byagezwe byiwe. Icyo ni ikintu cya mbere gisabwa gikenewe kugira ngo jewe nawe dusaba ubwenge. Iki ni icyo rero ukwiye kumenya iyi minsi tuje hano ukisabira ngo mwami jewe umpe kukubaha iminsi yose yo kubaho kwanje. Twese turakeneye kubaha Imana, tuyubahe, tuyubahe n'Imana ihambaye, tuyubahe n'Imana iteye ubwoba. Si ibyo gusa, n'Imana irengeye byose. Nituzoza kuvuga ngo turiko turubahwa nyanicyubahira umukuru w'igihugu Samuragwa wacu, ngo turiko turamwubaha tutabanje kubaha n'iyo mana. Twubahe iyo mana, tuyubahe, niho tuzokubaha n'uwo yaduhaye, n'uwo yadushize imbere. Salomo rero yarubaha Imana, bica bimutera kumva yubashe nihanga ashizwe imbere. Aravuga ngo aba bantu bawe watoranije nihanga rihambaye, nihanga ridasanzwe. Yumva arabubashe gose, aravuga ati rero sinoshobora kubarongora. Buryo umuntu ajya gupfa mu gukengera abashizwe imbere agaca abona umenga arabaruta gose. Salomo nubwo yaragizwe umwami yarumva muri we neza yuko aba bantu hawe kurongora n'abantu b'Imana, n'ubwoko bw'Imana, nihanga rihambaye kuko Imana yari yararitoranije. Haleluya. Igihe cyose rero ugizwe umurongozi, icya mbere ubanze uwibuke yuko abo bantu ugiye kurongora n'abantu b'Imana. Imana isumba byose, n'abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Hanyuma wumve kububashe, wumve kububashe. Salomo mu gusaba ubwenge yarumva ngo sinobishobora, aba bantu sinobarongora neza ntafise ubwenge, aba bantu sinomenya iyo ndabajyana n'iyo ndabavana, sinomenya imanza ndabacira, sinomenya kuziroranya ntafise ubwenge. Salomo rero acyasaba ubwenge. Icya mbere yarubasha Imana, yarubaha Imana akayikunda, niko Bibiliya yavuze, akagendera mu byagezwe byayo. Ikigira kabiri, abo yarashizwe imbere yarabatinye, arabatinya kuko ryari ihanga ry'Imana. Ariko niyabatinye gusa harimwo no kububaha kuko baharimwa bari abantu b'Imana. Hanyuma cyasaba ubwenge. Ikindi kigira kabiri mu byatumye Dawidi agirirwa aya mahigwe yo kuronka karyo ko gusaba ubwenge kandi akabuhabwa, nuko Salomo yari yanezereje Imana. Salomo Bibiliya iratubwira ngo yagiye ku mpinga y'imisozi atanga ibimazi, atanga ibimazi by'ishimwe kuko yajyaga kwimikwa nk'umwami. Ajyana ibimazi by'ishimwe, agiye kubitanga bikora ku mutima w'Imana. Bibiliya iravuga ngo yatanze ibimazi igihumbi. Igihumbi murumva ko byari bimazi byinshi bikora ku mutima w'Imana. Imana mu ijoro iravuga ikiramugendera, iramugendera kuko yayinejereje, iramugendera kuko yayikoze ku mutima. Na wewe nanje nitwakora ibikorwa byiza tugatanga amashimwe avuye ibwina mu mitima yacu, tuzonezereza Imana hanyuma tuyisaba icyo tugomba izokiduha. Ubu bwenge nitwayibusaba izobuduha. Iyi minsi tuje hano tuje no gutanga ishimwe kubwo igihugu ko kiri impore, tuje gutanga ishimwe kuko amatora yagenze neza, hanyuma tukaronka indongozi nshasha, tuje gutanga ishimwe. Ariko ibyo byose tuzobikora bivuye ibwina mu mitima yacu. Hanyuma nitwagira icyo dusabye uhora hazokiduha. Amaze kunezereza Imana, Imana iramugendera, iramubwira ngo nsaba icyo ugomba ndakiguha, nsaba icyo ugomba cyose ndakiguha. Aho iyo ndahageze jyewe nkunda gucanishira mu kibanza, ambwiye ngo nk'ubu cya gihe mu 2005 aho twari tugiriwe ubuntu, iyo Imana ireka kugendera uriya nyakwigendera ikagendera jyewe ikambaza ngo ubu rero nsaba icyo ugomba ndakiguha, muri kijya gihe yemwe gaye nari kuyadonda kijya gihe murazi ikintu nari guherako nari guhera nti udakwinginze umpa gahuzu ko gutwara mu bantu ucuma na karato erega ntavyo nari mfise ntavyo nari mfise kijya gihe ntavyo nari mfise naye uvuga nti ntabarumpa gahuzu untabarumpa karato untabarumpa gashakoshi hanyuma ibyubwenge emwe sinzi ko nari kuvyibuka wewe ngira wo vyibuka ariko Salomo burya na Salomo yari afise ibyo akeneye yari afise ibindi akeneye nimwave mwibaza ngo ntavyo yara ngo nta bindi yarakeneye yarabifise naho yari yavuka ku mwami yarabifise ahabo bana banje uwo babaza cyangwa abanyane icubahiro uwo babaza womengo iyi myaka twari tumaze barabana b'umwami womengo ntacho bo babakeneye abana banyane icubahiro womengo ariko nabo nyene hari ivyo bakeneye uwo babaza ati mbega umbwira ico ndaguha ndakiguhe icyo ushaka cyose ndazi nabo nyene kubwenga atari bo atari bwo boherako ariko rero jewe Salomo yarantangaje kubera bya bindi byari muriwe byuko ashizwe imbere ihanga rikomeye nico cyari kimurajishinga yararajwe ishinga nuko abantu b'Imana yo barongora neza yararajwe ishinga nuko abantu b'Imana yo bacira imanza neza yararajwe ishinga nuko abantu b'Imana yo bakorera ibiri ku rutonde hanyuma bakamererwa neza kuko yumva bubashe cyane kuko ari ab'Imana ihoraho isumba byose kuko ico cyari kimurajishinga acaravuga ati jewe ico nshaka ico nezera umutima wanje nuko abantu noshobora kubakira imanza neza nuko abantu nomenya uko ndabarongora ndacyari muto nuko nomenya iyo bija niyo biva ivyo kugira ndabishobore mwami mubwenge bibiliya yavuze ngo maze binezereza uhoraho yuko Salomo asavye ivyo bikora ku mutima w'Imana yuko Salomo asavye icyari gikwiye ikibereye mu yandi majambo Salomo yasavye ibihuye n'ivy'Imana igomba haleluya kandi bibiliya yavuga ngo nimwasaba ibihuye n'ivy'igomba izobikora duca dutuzi iyo dusabye ibihuye n'ivyigomba irabikora Salomo asaba ibihuye n'ivyigomba ikivyemeza nuko Imana yaciye inezerwa kubona Salomo asavye ivyo uwo aravuga ati Salomo kweli nusavye yuko abansi bawe bopfa kugira uzoshobore kurongora neza kuko kumbura hari umuntu yovuga ngo mugabo naho ngiye kuri inganji naka kiraha sinzi uko bizogenda ariko kutansavye kwa abansi bawe bopfa kutansavye ubutunzi ngusabe kuramba Salomo unkoze ku mutima Salomo ubusavye neza usavye igikwiriye usavye kibereye mu gihe nkiki maze Imana ikiramwemerera ati rero ubwenge ndabuguhaye eka sivyo gusa mbere nzoca ndaguha no gutahura ubwenge buzoherekezwa no gutahura sivyo gusa buherekezwe n'icubahiro buherekezwe n'ubutunzi ubwo butunzi utansavye nzobuguha kubuntu bubinyongera kubwenge haleluya iyo dusavye ibihuye n'ivy'Imana igomba bijya bindi bito jewe nari gusaba kiriya gihe bica bibinyongera haleluya ubwenge turabukeneye Salomo yarabukeneye ari umwami kandi yarabuhawe aha twese turabukeneye abize murakeneye ubwenge kuko ubwenge Salomo yaronse bumushoboza guca imanza bwatandukanye n'ubumenyi gari butandukanye n'ubumenyi mbere ahubwo horaho hamwe n'ubwenge ikimwongera no gutahura no kuzaratahura ibintu atahura ibintu uko bimeze Salomo Imana iramuha ubwenge bwenge ndagushaka jewe ndashaka ubwenge Imana imuha umutima w'ubwenge hanyuma imaze kumuha ubwenge Salomo yakoze ikindi kintu kiryoshye cyane imbere y'ibindi byose acabanza gushikanira ishimwe uhoraho acarashima Imana yuko Imana imuhaye ibyo yasavye ariko kandi mbere ikanamuha n'inyongera acajya gushima Imana arayishimira arayikengurukira aranamubwira ngo Salomo ukashishikara rero kugenda unyubaha ukagendera mu byagezwe nkuko so Dawidi yabikoze mbere no kuramba nzoguha kuramba Imana imuha inyongera yo kuramba kubera yasabye ibihuye n'ivyagomba n'ivy'Imana igomba Imana idufashe igihe cyose tugiye imbere yayo tugiri ubuntu bwo kuronka akakaryo ko kuyija imbere dusaba ibihuye n'ivy'Imana igomba irabiduha ariko iyi minsi twaje gusaba ubwenge ubwenge turabukeneye ndongozi zacu ubwenge murabukeneye abakenyezi mu rugo ubwenge murabukeneye uko bibiliya iravuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo ariko igipfu gica kirusambuza amaboko yacu ubwacu ubwenge abantu bose barabukeneye ubwenge turabukeneye Bibiliya ivuga mu gitabo cy'umusiguzi hariya mu gice cy'icyenda Bibiliya ivuga yuko ubwenge buruta inkomezi umuntu ashobora kuba umunyenkomezi ariko adafise ubwenge izo nkomezi zigahinduka ubusa ubwenge buruta inkomezi umuntu yogira Ubwenge buruta inkomezi icompa twese abarundi tukabitahura ubwenge tukama tubusaba n'ukuri twokora ibikora inka kuko dukoze turongowe n'ubwenge dukoze turongowe n'inama y'ubwenge ibintu byogenda neza mbere abandi gushikaho batotsa kurahura ubwenge kuko mu nyuma Salomo yarakoreshejwe ibidasanzwe ndibuka igitangaza cya mbere Salomo yakoreshejwe abamaraya babiri baje kuriwe baraza umwe ngo bari bavyariye abana babiri rimwe umwe aravyara uwundi aravyara bisigura ngo abana barangana hanyuma ijoro rimwe umumaraya umwe ngo ajyamira umwana wiwe nabi hanyuma arahwera amaze guhwera abona mugenzi warasinziriye ngo acyarasoboka agenda kumwaka umwana wiwe akomeye amuryamika impande yiwe afata umwapfuye amusubiza muri cya kibanza hanyuma wa wundi ari karagona ntazi byabaye aragona agiye kwikangura umwana nimba yoga kabakavye nimba yoga shatse konsa abona umwana yapfuye ubundi nawe ari karijandajandira yose umwana atari gwiwe hanyuma wa wundi aravuga umwe afise umwana yapfuye aravuga tuyu umwana si gwanje jewe ndabona ko atari gwanje kandi byukuri nawe yobega umwana wiwe burya dufuma tubamenyera ku kamoto sinzi ko yibutse no kumwambura impuzu kubera yari karabikora yihuta hanyuma aravuga tuyu umwana akomeye niwe gwanje uwapfuye niwe gwawe baraharira kuburyo bashika ku mwami Salomo bamaze kumugera imbere hanyuma baravuga ingorane bafise aravuga tuyu umuntu jewe yanyivye umwana gwanje nuwakomeye uwundi ateka gwiwe nuwapfuye gwanje nuwakomeye baraharira aho Salomo ariko arabumviriza ubwenge buba buri ko burazunguruka bukora aravyumviriza yitonze Bibiliya iravuga ngaha nyene mu musiguzi ngo amajambo avuzwe buhoro amajambo y'umunyabwenge avuzwe buhoro naciye niyumvira amajambo y'umunyabwenge aje bukebuke mbere umunyabwenge ntiyihutagiza kuvuga Oya agenda bukebuke ukabazi kwijamba haza kuvugira hose avuga ijambo rizima na Salome yaratuje aratuza amaze gutuza arabumviriza neza ubwenge buba buri ko buramurongora inyishu y'ico kibazo byukuri cyari kigoye none abana barangana umwe akavuga Salomo ntiyari yabibonye siho yari umwe akavuga ngo ubukomeye ni gwanje undi tuwukomeye ni gwanje ntibyari byoroshye ariko Salomo ubwenge bucya umurongora kubwira uwo bari kumwe ati genda unzanira umupanga uwo bari kumwe aragenda arazana umupanga amaze kuzana umupanga acyarafata aravuga ngo ni mumpereze uwo mwana akomeye ndabereke amuryamika hasi ati reka ndamucemwo kubiri umwe atwara igipande uwundi atwara igipande wa wundi nya n'umwana umwenye n'umwana akomeye aravuga ati yo ndaguhinginze nakwinginze oya pfuma umureka umumuhe azobaho Salomo wa wundi nawe yamaze kupfisha umwana wiwe yamuryamiye nabi akavuga ngo ego mucemwo kabiri dufume tubura twese ego mucemwo kabiri yo Salomo abiravye arabi kibabagwe cha nyeno icyumuvyeyi aravuga ngo nyeno umwana nuyu yavuze ngo mureke basazo murere ndamubona ari karakura nagira ndakubwira ngo niwagira ubwenge nuzokoresha ingufu navuze ngo ubwenge buruti inkomezi bazokubaha kubera ubwenge buri muri wewe bitaravye ngo urumunyantege nke bitaravye ngo uri mugufi bitaravye ngo uronze bitaravye ngo uravyibushe bitaravye ngo niwize cyane oya oya ubwenge bwonyene burashobora gutuma wubahwa ubwenge butugira abanyacubahiro ubwenge butuma dukundwa ubwenge buruta inkomezi zishoboka zose haleluya ubwenge buruta inkomezi icyoma tukisabira ubwenge kugira icyubahiro nitwironderera icyubahiro tukirondere mu gushyira ubwenge mu mitima yacu tukirondere mu kurondera ubwenge ubwenge bubaye muri twebwe turubaho ngo bose bakiye batangura kumwubaha baramenya ngo kumbe Salomo yamaze guhabwa ubwenge bose baramutinya bagenda bamwubaha nibindi byinshi Salomo yagiye akora haleluya haleluya nababwiye ngo nabakene barakeneye ubwenge barakeneye ubwenge wabuvuga ngo ubwo bwenge nubwabo bize nubwabo bafise abo barongora kugira abaze babukoreshe wabuvuga ngo ubwenge nubwabo bafise babategetsi ekaye eka ubwenge tubukeneye twese nukuri nagira ndababwire ngo umunyabwenge aba aruta abanyenkomezi benshi cyane haleluya aruta abanyenkomezi benshi cyane kugira ubwenge n'ivyikimazi uburondere uburirire ubusabe kumurango no mwijoro ndongozi zacu mwagiri ubuntu mugahabwa amabanga musaba ubwenge nubwo twese tubukeneye ariko mweho murabukeneye inshuro nyinshi ijambo ry'Imana ravuga ngo ubwenge buruta ibigwanishwa by'intambara ubwenge buruta ibigwanishwa by'intambara dushobora kuba mu gihugu dufise ibigwanishwa bikomeye ariko nagira ndababwire ngo dufise ubwenge tuzorokoza igihugu cyacu ubwenge gusumba ibigwanishwa abafise ibigwanishwa barabipfana abafise ibigwanishwa barashobora kuneshwa na niki gisagara suko kitari gifise ibigwanishwa ariko si ibigwanishwa byabarokoye ubwenge nikigwanishwa gikomeye nikigwanishwa ushobora kwitwaza ukagwana intambara Danieli yatwawe ari nyagano ibaburone buryo ikintu cyamugwaniye n'ubwenge baranyazwe ariko bari bafise ubwenge n'abagenzi biwe barubaha Imana kandi uko kubaha Imana kwabaha ubwenge kuko ubwenge bushitse buva kukubaha Imana baragenda ibaburone bahura n'ingorane batangura kubagaburira indya indya ziterekerejwe indya zihumanye Daniel aravuga ngo je wivyo ntavyo nokora Imana imuha ubwenge kandi ubwo bwenge yari afise bumuha no gutona ngo kumukuru yari abajejwe kubagaburira bumuha no gutona ubwenge buraduha gutona ku bantu haleluya ubwenge buratuma tugira igikundiro Daniel amaze kuja kuri uwo muntu abajejwe aramusaba ati ndakwinginze ndagusavye mutugerageze muduhe insoromano muduhe imboga iminsi 10 mutugerageze gusa muraba uko bizomera za mboga aremera razibaha azibahaye bazijyana bwa bwenge bazijyana amasengesho barazirya iyo minsi 10 za mboga zibaviramwe ibikenewe byose ngo bababeza basa neza kuburyo ngo babarahavye babona bakayangana gusumba bariko bararya inyama gusumba abariko bararya ibinoboye bibipfu bibijuju babiryana ubupfu basa neza cyane Danieli ararokoka kurya ibihumanye ararokoka guhemukira Imana kuko yaje ibyo bihumanye yari kubahemukira Imana kuko mubi wabo mububaha Imana nibarya ibihumanye Daniel ubwenge bwaramukijije buramukiza no mukazi yakora Daniel kubera ubwenge yari afise ubwo bwenge bwamutuma bumwizigirwa ubwo bwenge bukamutuma aronka gutahura kumubashisha gusobanura inzozi bigatuma Daniel agenda kundwa Daniel agenda yubahwa Daniel agenda aduzwa bamuha kurongora mu gihugu akabuwa gatatu kandi ari inyambukira akaba uwa gatatu ari impunzi ibaze kuba uwa gatatu mu gihugu kandi uri impunzi ibyo mu Burundi twobikora ibyo mu Burundi twovyemera ko mutanyishura mu Burundi twovyemera umunyamahanga kumugira uwa gatatu mu gihugu navyo twokwemera na Danieli yabigizwe n'ubwenge bwari muriwe na Danieli yabihawe n'ubwenge yagendanye yagumanye bukamutera kubandanya yubaha Imana bukamutera kubandanya atahura indoto akagenda asobanurira abami bagenda bamushira hejuru ubwenge buratuma dushigwa hejuru ubwenge buratuma dushigwa hejuru ubwenge buraducira inzira haleluya ubwenge buraduha icyicaro ubwenge urabukeneye nanjye ndabukeneye ukabushaka icyubahiro rondera ubwenge ukabushaka gushigwa hejuru rondera ubwenge ukabushaka kuba umunyenkomezi rondera ubwenge haleluya haleluya iyi misi rero niyo gusaba ubwenge 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 buzotuma igihugu cyacu kiba amahoro abarundi nitwabusaba twebwe turi hano ariko ndabinginga ngo tuze turabusabira n'abarundi murabona ko atari bose baje hano tuze turabusabira n'abarundi abatashoboye kuza abarundi tuba abanyabwenge tuzonesha amahanga kuko ubwenge busumba ibigwanishwa nitwagira ubwenge mu Burundi tuzonesha abafize ibigwanishwa bikomeye nitwagira ubwenge mu Burundi Uburundi buzoshigwa hejuru burengana amahanga yitwa yakomeye igikomeye nuko tugira ubwenge 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 bube muri twebwe haleluya ubwenge turabukeneye twese twese nagomba rero tubusabe Yakobo yaranditse aravuga ngo ukenye ubwenge nabusaba Imana nabusaba Imana igabira bose itarobanuye igabira bose itaravye abahambaye naboroshe umukene umutunzi uhambaye uworoshe iramuha ubwenge kuwusabye wese kandi ayubaha ariko ubanze uyubahe nkuko Salomo byari biri twubaha Imana abubaha Imana ngo Imana ibahe ubwenge bushitse bisigura usomye amajambo ngo Imana itanga ubwenge bushitse bisigura kumbura umuntu ashobora kugira ubwenge budashitse ubwenge bw'igice ariko ngo wubashe Imana Imana iguha ubwenge bushitse tubusabe rero nukuri tubandanije kubaha Imana ubwenge buzogendana natwe ubwenge buzoba muri twebwe twubaha Imana barundi twige kubaha Imana twige kuyitinya twige kuyubaha dushizwe mu mabanga twubaha Imana kubaha Imana ni ugukora ibyiza Imana ikabishima n'abantu bakabishima kubaha Imana ni ugukorera neza abuhawe kurongora kubaha Imana nukuba umwizigirwa ukaba umwizigirwa aho uri haba ari mu muryango abana bakubaha Imana bakongera bagaca bubaha n'ababyeyi ubwenge baraburonka umuntu wese tubandanije kubaha Imana ubwenge buzoba muri twebwe isengesho ryanje nuko abarundi twese twogira inyota tukagira imigabo mu mitima yacu yo kubaha Imana tukayubaha bigoye tukayubaha byoroshe tukayubaha imvurigwa tukayubaha imvura itagwa biguma cyanke byoroha tukubaha Imana nitwubaha Imana iyo bimeze neza gusa nitwubaha Imana iyo kumbure dufise ibyo twari twifuza oya twubaha Imana ibihe byose twubaha Imana twumve ko imitima yacu yubashe tuyubahe twongere tuyikunde twubaha ijambo ryayo turigenderemwo nuko Salomo yagenza ngo yagendera mu byagezwe by'Uhoraho niryo jambo ry'Imana ibyo tubikoze ubwenge buzoba mu Barundi abarundi bose babikoze ubwenge buzoba muri bo kanatsinda mwibuke ko twashize Imana imbere tukuyishira imbere si kumunwa suko bizoguma muri za mpapuro oya nukumva ko tuyubashe mu mitima yacu tugatinya gukora ibibi kubwo kuko dutinya Imana kuko Imana tukibuka ko ari Imana ibona byose izi byose ibera hose icyarimwe ugatinya gukora ikibi abantu bakubona cyane batakubona kuko wibuka ko kw'Imana ibona hose tuyubahe by'ukuri ko twayishize imbere nibigume ku munwa gusa icyoma barundi tukayubaha by'ukuri kuba byanditse mu ibwirizwa shingiro ni kimwe ariko kubishira mu ngiro niko kuyubaha tukagendera mu ijambo ryayo tukarigenderamo tukarishitsa tukarishitsa icyo gihe Imana izoduha ubwenge na uzotugwanya ngo adushobore naho yoza afise ibigwanishwa bimeze gute na uzotugwanya ngo adushobore Imana izoduha ubwenge tubagwanye mu bwenge tugwane intambara mu bwenge tutiriwe turaruha mbere uratse ubwenge ubwenge butumunesha intambara utarushe tugwanye mu bwenge tuzonesha intambara tutarushe erega abantu hari gihe duhangana n'abandi habaye ibinabiriya tugahangana n'abandi umunyabwenge atsinda intambara atarushe n'abarundi nitwagira ubwenge tuzonesha twame turabanesha amahanga akomeye tuyaneshe abahambaye tubaneshe abigize abafisi ibigwanishwa bya rutura tubaneshe kubera iki ubwenge duce dutsinda tutarushe kandi umuntu azokumva ngo ndi umunyabwenge wa mbere azoba yibeshe kuko na Bibiliya iravuga ngo umuntu avuga kwazi ntacyo baramenya ni wagenda ukaguma wikubita mu gikiriza ati jewe mu banyabwenge mu Burundi ndi imisi yose dukiye kwama tuvuga ngo mana n'ubu nyongerereza ubwenge nyongera ubwenge ni waronka gace ubwo mumubwira uti nyongerereza ubwenge Imana yo mwijuru tukiyubashe tukikunze izobuduha munyanege ngavugenda komeye umukene ndatunze ni mumye vugenda bona ibyo Yesu ibyo Yesu